Mwaramutse Eugenie, turabandanya tuvuga ku ntambara iri kwibera muri Ukraine. Leta ya Perezida wa Amerika Joe Biden yarafashe ingingo y'agateganyo yo kubangira gutahukana abanya Ukraine basanzwe babaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharurwa mu bihumbi ariko badafise ibyangombwa kandi bimwe ubuhungiro bari ku rutonde rw'abazotahukanwa iwabo. Leta yabemereye kandi uburenganzira bwo gukora aha muri Amerika kuko ngo badashobora gusubira iwabo muri iki gihe cy'intambara. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'intwaro mu gihugu hagati. Iyi ngingo ibemerera ko kuva ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu bazoguma muri Amerika bongere bahakorere mu buryo bwemewe n'amategeko mu kiringo cy'amezi 18. Ni mu gihe abanya Ukraine barenga umuriyoni bahunze icyo gihugu kandi batanguye gushika mu bihugu byo mu Buraya yo hagati kuva Uburusiya butera Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu cy'Uburusiya bwise igitero cya gisirikare kidasanzwe. Kuri ingingo nyine n'abanyaburaya ntibatanzwe, ishyiramo rya Buraya ejo kuwa kane naryo ryaremeye gukingira iby'agateganyo impunzi zihunga intambara yo muri Ukraine mu gihe impunzi zishika ku miliyoni ziriko zirafashirizwa muri Rumania. Ingingo y'ishyirahamwe rya Buraya ifashwe haruhande y'urukurikirane rw'ibihano byafatiwe Uburusiya mu bitero muri Ukraine bigeze ku munsi w'umunani. Abashikiranganji b'intwaro mu gihugu hagati b'iryo shyirahamwe baremeranije mu mubonano wabahuje cyo kuwa kane i Buruseli mu Bubiligi gukingira ibyimfata kibanza abagize ibibazo by'intambara muri Ukraine. Umushikiranganji w'Ubufaransa w'intwaro yo hagati mu gihugu Gérald Darmanin yavuze ko iyi ngingo izokora ku banya Ukraine hamwe n'imiryango yabo bajabuka mu bihugu bya Buraya hamwe n'uwo wese yari asanzwe ari impunzi muri Ukraine. Impunzi ziva muri Ukraine n'imiryango yabo zizohabwa uburenganzira bwo kuba ku mugabane wa Buraya no kwiga mu kiringo cy'imyaka ibiri ariko iby'imfata kibanza. Kuri intambara nyine, komiseri wa ONU yagizwe agateka ka muntu Michel Bachelet yaragabishije ko bitero biriko birakogwa n'Uburusiya muri Ukraine ari kubangamira amahoro n'umutekano atari bwigere biboneka haraheze imyaka itari mike. Bachelet yabivuze ejo kuwa kane igihe hatangura ikiganiro mu kanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu kuri intambara ibera muri Ukraine. Kuva abasirikare b'Uburusiya batera Ukraine haraheze indwi, ibiro vya ONU vy'agateka ka muntu bimaze gutororokanya igitigiri c'abasivile 108 bamaze kuhasiga ubuzima. Yavuze ko ibyo bitigiri bishobora kuba ari bito cyane. Ariko ambasaderi w'Uburusiya muri ONU i Geneve Gennady Gatilove nawe yaragirije leta ya Ukraine ko yakoze ihonyabwoko ku banya Ukraine bavuga ikirusiya kuva mu 2014. Ibi byabaye igihe Uburusiya bwigarurira izinga rya Crimea hacatangura intambara hagati y'abiyonkoye kuri Ukraine bo mu ntara ya Donbas hamwe na leta ya Ukraine. Mugihe haba intambara muri Ukraine, mu Faransa naho barabandanya bitegurira amatora. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ejo kuwa kane ku mugaragaro ko azohiganirwa manda ya kabiri nka perezida mu matora ateganijwe mu kwezi kuza. Intambara muri Ukraine ikaba yarasamaje amakungu itazotuma imyiyamamazo igenda neza muri icyo gihugu nk'uko bayivuga. Iri tangazo ryari ryaratebejwe kubw'intambara iriko irabera muri Ukraine yatumye Perezida Macron afatirwa n'ibiganiro bya kidiplomasiya mu gihe kuri wa gatanu ari wo munsi wa nyuma w'abakandida wo kwimenyekanisha ibiharo biva mu matohoza yakozwe byerekana ko Macron aza imbere y'abandi kubwo gushyira umutima cyane kuri politike mpuzamakungu aho gushyira umutima ku bibazo biri mu gihugu ciwe nabyo bikaba biri ko bishyirwa ko ingufu cyane n'abo bahiganwa. Kuri Irani, ikigo cyawo nikijejwe gucungera ibya nikereyere cyaragabishije ejo kuwa kane ko Irani yongereje urugero rwa iraniyumu rurenze kugwemewe mu masezerano yo mu 2015 yumvikanye n'ibihugu rutura ku isi. Iki kigo kivuga ko Iran iriko yegereza guhingura igisasu cha nuclear. Ikigo cha unikijejo gucungera ibya nuclear kivuga ko ibitigiri bishasha vya iraniumu yerekana ko abari mu biganiro vya nuclear na Iran bakwiye gukora basiganwa n'umwanya. Nayo muri Afrika abategetsi ba Nigeria bavuze ko bajejwe umutekano bisha abanyagihugu abakora iterabwoba bashikamiro amajana 2 mu gutana mu mitwe hakoreshejwe inkoho kwamaze iminsi 4 muri leta ya Nigeria iri hagati na hagati muri ico gihugu. Komiseri wa leta ya Nigeria ajejwe umutekano Emmanuel Umar yabitangaje ku wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Umar yavuze ko kugutana mu mitwe kwabaye mu bice bitandukanye hagati y'umunsi w'Imana hamwe n'uwa gatatu. Avuga kandi ko hafashwe amapikipiki hamwe n'ibitungwa bitari bike. Abakomanda biyo migwi kandi nabo nyine ngo barishwe. Yaranavuze ko ku ruhande rwa leta batakaje intwazangabo mu gipolisi 2 zishwe nabo basuma kandi ko abakomeretse bariko baravugwa.
Arizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imvura ivanze n'umuyaga yaguye mu ijoro ryo kwa gatatu rishyirwa kane yasenye amazu harenga 200 y'impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu.
Uwo ni Bushemeye Jimmy ahagarariye impunzi z'abarundi muri iyo nkambi ya Rusenda. Mu Rwanda ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye. Mu Burundi mu ntara ya Gitega mu rwa mukuru wa politiki harayafunguye bagiye abagore kugira ngo badasigara inyuma mu iterambere. Mu Rwanda ababyeyi b'abana bafite ubumuga mu karere ka Kamonyi barasaba ubufasha bwihariye mu bijyanye n'insimburangingo n'inyunganirangingo bavuga ko zihenze. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda ababyeyi babyaye abana bafite ubumuga mu karere ka Kamonyi barasaba ubufasha bwihariye urimo kubona insimburangingo n'inyunganirangingo. Baravuga ko ikiguzi cyazo gihenze. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Madame Rose Nyirarwimo ni umukorerabushake wita ku bana bafite ubumuga barimo n'abavukanye ubwo mu mutwe mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi intara y'Amajyepfo. Nyirarwimo nawe afite umwana w'imyaka 9 utarabasha gutambuka ngo agende. Arasobanura uko yabonaga umwana we w'umukobwa kimubyara nuko yiyumvaga.
Namubyaye nk'abandi ku mezi 3 mbona atangiye gukura umutwe. Uzamwa mahanga ukuntu ubu ndabwo kuryama hasi nkiruka nka mu maguru nane namubyariye mu Ruhengeri njya CHCH inyuze muri sikaneri ku mezi 5 babona afite amazi menshi mu mutwe yenda kurenga n'ubwonko ntabariza nayo uri nkimenya uburwayi bw'uwo munsi bamushyira ku iseta burengana n'agasire gakuru y'amazi kenya n'isahara cyangwa afite Imana yakomeje kukamurindiramo nawe iramurinze. Nk'umubyariwe narabyakiriye kuko narazereye nkajya nsanga n'abandi turi kimwe numva ko mbyakiriye atari byigenyine ariko ntaragenda numva bakarishyano mbonye ariko ngeze mu mavuriro menshi anyuranye numva mbyakiriye nta kibazo.
Nyirarwimo yatangiye akazi k'ubukorerabushake bwo kwita ku bana bafite ubumuga kuva mu mwaka w'2017 ha ku Mugina. Ni akazi gakomeye kandi gasaba ubwitange nk'uko umuyobozi w'ikigo Sefapeki cyita ku bana bafite ubumuga Sir Donature Mukarubayiza bisobanura.
Abakorerabushake akazi bakora n'aba bana aho babagejeje leta ishyira amafaranga nk'ayongenga y'imari ntanubwo yari kuboneka ariko ubwitange bwabo byonyine kuba ari n'umubyeyi uri gukora ku mwana hari imbaraga zindi amuha zirenze ukora akora akazi atashobora kumuha. ibyo rero bifite akamaro ku bana.
Kugeza ubu ikigo Sefapec cyo kukamonyi kirabarura bakorera bushake bagera kuri 80 bakorera ku masite 18 yita ku bana bafite ubumuga. Imbogamizi bavuga ko bahura nazo zirimo zishingiye ku babyeyi babyara abana bafite ubumuga bakagira ipfumuro ryo kubajyana mu bigo bibitaho. Umuyobozi w'ikigo Sefapec agasobanura ko bakibona ko ibibazo biriho byabaye ngombwa ko bishakira ibisubizo.
Kubera ibibazo by'abana bafite ubumuga twagerageje gushaka igisubizo muri komite. Twahuguye abakoranabushake. Ubu dufite abakoranabushake 80 bakorera ku masite 18 aho bakira abana hirya no hino. Ubu ngubu turi guhugura abandi 30 kugira ngo bajye kunganira abandi. Ibisubizo rero biri muri komite yongiye. Abana bakirirwa iwabo abantu bakabihugurirwa.
Ku babyeyi bafite abana bavukanye ubumuga bagasaba leta kubaha ubufasha bwihariye burimo kubabonera ikiguzi cy'insimburangingo n'inyunganirangingo. Akarere ka Kamonyi kakavuga ko bigoye ariko ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bagerageza kugenda bakemura ikibazo. Madame Marie Jose Uwizera ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Insimburangingo zirahenda ariko nk'akarere turagerageza bitewe n'ingengo y'imari hari. Uyu mwaka wa 2020-2021 tumaze kugurira abafite ubumuga insimburangingo 27. 27 niho tumaze kugurira insimburangingo. Noneho inyunganirangingo nabo tumaze guha 141 muri uyu mwaka. Kandi n'abandi bagenda baboneka mu ngengo y'imari vore y'abafite ubumuga ntabwo tujya tuyibagirwa. Kugura rero insimburangingo n'inyunganirangingo byatwaye ingengo y'imari ingana na 18,589,684.
Kubakorerabushake bavuga ko bakwiye guhabwa agahimbazamusyi. Ubuyobozi bw'akarere bukavuga ko nabo ibyo bakora bitabafata igihe cyose kandi ko baba bita ku bana babo. Bukavuga ko bugenda bubongerera ubumenyi bikanababera umwanya mwiza wo kwihuriza hamwe muri gahunda zindi z'iterambere. Amakuru atangwa n'akarere ka Kamonyi aremeza ko kabarura bafite ubumuga 243,000 barimo abana 786 bari mu bigo bitandukanye bitabwaho. Ehe kugira ubusajwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric bagira ubusa. Tukiri mu Rwanda, ibiciro by'ibicuruzwa bitandukanye byazamutse ku masoko mu buryo butunguranye. Abaguzi n'abacuruzi ntibazi impamvu yabyo. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika asumutakaboye.
Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku masoko yo mu Rwanda nyuranye hatangiye kugaragariza mu ry'ibiciro mu buryo butari bumenyerewe. Ku nshuro ya mbere ikiro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 900 kigera ku 1,000 none ubu kiragura 500 hamwe na hamwe ahandi ku 600. Ibi bijyanye kandi n'ibicuruzwa birimo amavuta yo guteka yavuye ku mafaranga 1,800 arazamuka kugera ku 2,500 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 ubwo cyari gikomeye none ubu nayo yageze ku 3,500. Ciro bizamutse ku nshuro ya kabiri kuko no mu mwaka ushize byari byazamutse bavuga ko ikibazo ari icyorezo cya COVID-19. Ijwi rya Amerika ryagiye mu isoko rya Kabeza riri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali dusanga bitabiriye iryo soko bagabanutse. Kugeza ubu abaguzi n'abacuruzi baritana ba mwana, nta n'umwe uzaho iki kibazo cyakomotse. Ku isoko rya Kabeza abahakorera n'abahahahira baribaza uko bigenda byabayobeye.
Hajyaga tubona abakiriya urabona ko iyi parikingi ibereye aho nta bakiriya barimo, ibiciro ngo byazamutse. Isukari iri kugura 500, ibirayi nabyo byazamutse biri kugura 350, igitoki 2,600. Nta nubwo biri no kubone abagabanyutse, urabona ko nta muvomo uri mu iri soko, nta bantu bari kwinjiramo, abantu bagize ikibazo, nta n'amafaranga ari kuboneka. Nanjye ufite umuryango rero ubwo isukari urumva naza hano nakorera 2 cyangwa 3 ukavuga kuri bugura isukari 5. Reka reka ubwo nyine ni ukugura ifu y'igikoma bagashigisha umwana akakinyweraho.
Ikibazo abaguzi bafite ni nacyo kigaragara mu bacuruzi. Kugeza ubu nta n'umwe usobanura aho iki kibazo cyaturutse. Uyu mucuruzi akorera muri iryo soko rya Kabeza mu karere ka Kicukiro.
Birarenze cyane ibiciro. Isukari uyu munsi kuntu ihagaze iri kurangura 75. Nuko uyu munsi wasohotse basohora igiciro. Twajyaga ubundi yari kuri 50, yabanje kuri 48, ijya kuri 52, uyu munsi ni 75. Ubwo icyo turi kugitangiye 6. Amavuta litiro 5 z'igihwagari. Uyu munsi basohoye bavuga ko 62. tugomba kuyacuruza wenda 17 niyo makeye
nivuye kuri angahe
ubundi twatangiraga 14,500 tuyatangira kuri 15 ubu ngubu uyu munsi tirashano za cristal cyangwa iza jambo turi kuzitangira 17 ibi bari kuvuga ngo ni iranamba riri guteza ibibazo
impuguke mu bukungu zemeza ko izamuka ry'ibiciro muri iki gihe ziterwa n'impamvu nyinshi harimo izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli Habyarimana Straton impuguke mu by'ubukungu avuga ko ikibazo cy'ubwikorezi cyazamuye ibiciro ku masoko yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga gusa kanavuga ko hari nabitwaza intambara
impamvu ya mbere ishobora gutuma ibiciro bizamuka nuko ibiri ku isoko nibikenewe biba bitandukanye iyo abantu bahaha ibyo bakeneye birenze ibyo abacuruza bafite ku isoko byanze bikunze abacuruza kubera ko babonanye ko babahahira ari benshi bahita bazamura ibiciro ariko nanone ugasanga mu by'ukuri ibiciro ku rwego mpuzamahanga byarazamutse kubera yuko muri politiki ibihugu byinshi byakoze habayeho ibyo kureba ukuntu byazahura ubukungu kubera COVID bitera bijugunya amafaranga menshi cyane mu bukungu bwabyo ibiciro rero bizamutse ku rwego mpuzamahanga ibyo duhaha hanze tubigura biduhenze
umuvugizi wungirije wa guverinoma Aremukuru arinda aherutse gutangaza ko abanyarwanda batakagombye gutungurwa nibabona ibiciro by'ibintu bitandukanye bizamutse avuga ko ahanini bizaba bitewe n'intambara ibera mu gihugu cya Ukraine hamwe n'ibihano byafatiwe uburusiya Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakoze mu Burundi mu ntara gitega ku murwa mukuru wa politiki ejo hafungwe banki y'abagore umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye witabiriye ibyo birori yamenyesheje ko iyo banki yavutse kugira ngo abakenyezi badasigara inyuma mu iterambere inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere y'igihugu byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya gitega ku murwa mukuru wa politiki umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi habukungana hagati y'abagabo n'abakenyezi aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi
aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari migwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guhakaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu 2018 uzoshika mu 2027 aho igihugu ciyemeje guhamahigwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi
abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko koronka ideni mu banki ari kibazo
Cyane umvumenga bizotworohera gukora imigambi yacu natwe turonka aho twisuma mu gihe hari naho usanga hari abantu bafise amikoro make mugurose nk'uwo bamuhorikira hamwe mu makoperative nk'uko ukacisanga uragiye nko muri iyo banki bakabaha ngurantu karonkantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tuturengarenga kugira ngo uronke icyo sanasana mu muryango
Ndabahariwe Marie Salome arongo iyo banki aramenyesha ico bazisunga mu gutanga ingurane.
Ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe haba mu mashyirahamwe mu makoperative mu kubaronsa ingurane. Izoshyigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi ubworozi uburozi amahinguriro utugenegene kwiyunguruza ubuhinga n'ibindi
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafise ishanura abagiye kurongora iyo banki
urwego nshinga bikorwa rw'iyi banki niruwimenye kandi rubishyire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi ntimuze mwirukira inyungu y'amahera rero murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko nimwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira
iyo banki y'abakenyezi igikwirikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca Gitega Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana leta y'u Burundi yafashe umugambi wo gukura abana mu ibarabara ibujumbura no mu yindi miji igihugu biteganyijwe ko abana bose cyangwa abakuze basabiriza ku mihanda bazegeranwa bagasubizwa mu miryango yabo abandi ku mashuri abandi bazashyirwa mu bigo bya leta P Kekave Nyonkuru akomeza inkuru.
Umugambi washizwe ahabona n'ubushikiranganje buri rwo gufatana munda ofisi yangiro ryuko mu kiringo c'umwaka umwe atamwana numwe yobagisigaye aba mwibarabara. Felix Ngendabanyekwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabwiye abamenyesha makuru ibujumbura ibikuru bikuru biri muri uwo mugambi yita ko ofisi akarusho kuyindi yose yari maze kugeragezwa.
Icitwa umwana aba mwibarabara kandi atatezwa kuri bamwe turabe yuko yosubizwa mu muryango iwabo adafise umuryango naho leta yomenya ingene ibikorera ko girango umugabo aronke ahategezwa kuba nafezwa kugira uburamuko kwasubije ku ishuri ubusubira kwigishwa akaranga mutima kubuntu harimo kandi umuce w'abantu bakuze basegerereza nabo nyene basubire mu ngo zabo abatagira iyo bava naho leta ikaba yo ronderaho yo bashira kujya turonderera itongo canke uburaro abantu bahuye n'imyuzura.
Bamwe muri abo bana n'abakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura barafise ico bashikiriza kuri uwo mugambi kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ndacari mutono kwiga kafise imano nyinshi babura ukuntu boziserura.
Uchayo fasha jeno koyo muramwe babara akama gotundandat.
Yakore ndazi gukore bino byo gushanga amana umutaye kwere jeno akumana akotse kwere.
Kode troza abadufasha bakadukura mwiryo yarara tukagenda gukora nk'akazi kimyuga turonza abadukura yuko batugwishe.
Cyiza nuko bo kandi kana kaza ku shuri batubose ni foro n'amakayo.
Ubushikiranganje bujejwe ugushigikirana bwizeye ko bukoranye n'inzego zitandukanye harimwo abajeje intwaro amashami yitaho ineza y'abana n'abandi. Ikibazo c'abasegerereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye by'igihugu bagwiriyemo abana kizotoregwa umuti n'ibihano birategekanijwe ku muryango uzofata minenegwe kwitaho umwana gushikaho aja mu ibarabara.
Umwana avukira mu muryango, umwana aba mu muryango, umwana kurira mu muryango, agasazira mu muryango. Imiryango itahure neza uruhara rwayo, hanyuma ikibano gitahure neza yuko umwana ari mu muryango atari umwana w'uwo muryango gusa, mbwa ari umwana w'ikibano. N'umwana yohirahira akava mu muryango akagenda, imiryango ifo yuko ikimenya ingene itangaze ko uyo mwana yabuze kugira ngo habe guhanahana amakuru ku mwana yagiye kugira ngo umwana ashobore kurundi bacagaruka mu muryango. N'aba bana bari mu ibarabara, iyo batera abaje batera bazosubira mu miryango iwabo, batera basubira muri mu ntwaro yo hasi, bumve yuko batezwa kwakira neza abana bavuye mu ibarabara.
Bimwe mu bituma abana baja mu ibarabara n'ubukene hamwe n'abavyeyi batabanye neza. Amwe mu mashiramwe nka Sojepa yirimaze imyaka irenga 10 gitaho agateka k'abana rirafise icizere mu gihe hokorwa icigwa cerekana neza ingwara n'umuti yotoregwa nk'uko bivugwa na Maitre David Ninganza atwara iryo shirahamwe.
Hariho abana bo mu ibarabara abo twita les enfants de la rue, ubuzima bwabo ku murango ku mutaga no mu ijoro ari mu ibarabara. N'abana babaho umugabo bataha mu mitumba iwayo, urumva rero ko ari byinshi biri. Yagiye mu ibarabara kuko se akubita nyina twotora umuntu yuwe. Yagiye mu ibarabara kubera bamunyaze utwiwe. Yagiye mu ibarabara kubera ari impfuvyi ya se na nyina. Abo bana bo ni Bujumbura sanya Bujumbura, abo bana ni Gitega sabanya Gitega, abari Ngozi sabanye Ngozi. Nukuvuga iyo tumusubije iyo yaje ava, bamwe twitorera ku mitumba lezeri kuline, bamwe bajejwe gukingira abana be twita sepeye, batezo guca bafata ico kibazo mu minwe.
Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH wowo usaba ko agateka k'umwana katohungabanywa muri uwo mugambi. Jacques Shimirimana arongoye igisata citaho agateka k'abana muri CNIDH.
Ico kibazo gisaba kwitonda cyane kuko bajya abana kuba bari mu ibarabara ntibabisigura ko ari inkozi z'ikibi. Bajya abana barafise uburenganzira co kimwe n'abandi barundi bose butegerezwa kubahirizwa bari hajya nyene mu ibarabara. Ivyo rero bica bisaba kwitonda kugira ngo ntiduhave dusanga ukwihuta kwa cane gutumye dukiza bimwe tukica ibindi vyinshi.
Ubushikiranganje bwo gushigikirana burahumuriza ko ivyigwa bikwiye vyakozwe kandi ko hazokogwa n'ibindi kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe ariko bakugwe mu ibarabara. Bwashikirije ko abafasha Uburundi nk'ubumwe bwa buraya n'abandi bemeye guha uburyo bukwiye uwo mugambi. Ntabitigira ibizwi neza vy'abana n'abakuze basegerereza mu mabarabara, yamara ubwo bushikiranganje bwemeza ko batarenga 5,000 kandi ko nka bose bafise iwabo. Cyeklaveni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claven Yonkuru. Ibiganiro byacu tugiye kubikomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imvura ivanze n'umuyaga yasenye amazu arenga 200 y'impunzi z'Abarundi bo mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bishemeye Jimmy n'umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda aragaruka kuri iyi mvura ivanze n'umuyaga rayo nonye ibintu bitari bikeya byo muri iyi nkambi irimo impunzi z'Abarundi zirenga 130.
No amazu menshi cyane yaragurutse amabashi igitigiri cyose nyezina ntabwo turakimenya gushika ubu mugabo amazu menshi naho duca turabibona yuko menshi yo yabomotse amabashi yaragurutse ibiti byarahenaguritse inshengero ziraguruka ibyo ibyo byabomotse.
Igiro kwishaka Antoine na Gasaza Desire ni impunzi zo muri site ya Rurinda zasenywe amazu n'imvura ivanze n'umuyaga zivuga yuko zabuzayo zikira nayo zimira.
No kuvuga icyago twari duhuye n'icyago cy'umuyaga ku mvura y'ejo hahise aho haguye imvura izana n'umuyaga mwinshi cyane gose uronona cyane cyane ahantu tubaye inzu twari tubayemo zari zisanzwe ari inzu zitanakomeye. No kuvuga inzu igitigiri nyamwinshi y'inzu zaraguye hasi izindi ziraguruka zirasambuka ku buryo ubu ngubu impunzi zimwe turiko turasembera tutagira aho tuba imirima nuko nyene imipfo yaratwaye imirima iratwara amaparasera twari tubayeko.
No kuvuga jewe inzu yaraye igurutse n'amahema sinigeze mbona iyo yaciye basha twaraye turasaba indaro noneho n'abandi zaraguruse cyo tusaba hase nuko iyo tugarukira ku ikadusakarira amazu kuko ubu dufise aho turara ntidufise aho tujyamika abana.
Izi mpunzi zirimo zikambitse mu baturanyi izindi ziri mu nsengero ndetse izindi ziri mu bihangari hari icyo zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi. Banjye tuyaga Alexi ni umuyobozi wo muri village ya 13
nasaba yuko amashyirahamwe ajejwe kubakira impunzi nabasaba yuko tugarukiye mu maguru mashakiri kare kugira turabe yuko turonka abana bakikiki umusaya konye tuko turaranka ubu turi mu mapukizi yarasiyo none ivyo dusuma vyose tubishirahe kandi imvura yarayitubomoreye amazu ubu abanyagihugu bose imuzu ivyo bari basumye ejo vyose biri hanze banike kuzuba none umbona no hejuru umbona ikirere kandi kimeze nabe ho ubona abantu baza kubaye turasavye naser ayer dijejwe kubakira impunzi na AIDS bavyuka maguru masha kumwe na senere tayibagiye baze badusakarira amazu.
Didier Numbi wa Numbi n'umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda yabwijwe ijya Amerika ko bataramenye igitigiri cy'amazu yarasenywe kuko bakirimo bakora ibarura by'ibyasenywe n'iyo mvura. Amwe mu makuru dukesha bamwe mu bayobozi b'amasite batashatse ko tuvuga amazina yabo bavuga yuko bari bamaze kubarura amazu arenga 260. Vedaste Ngabo ku bwa radio Ijwi rya Amerika uvira mu tarara kivuye.
Vedaste Ngabo urakoze. Bakunzi ba basketball uhera kuri wa gatandatu idakari muri Senegal hazatangira amajonjora y'irushanwa nyafurika rya basketball rizwi nka Basketball Africa League n'imikino izakenerwa muri